zonke la ka PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela na uzokwazi ukuthi keep stress uzihleka kancane kanti ke ungakhohlwa ukusha usubscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba esizifakayo Ngiphinde nginamukele keza namuhla lo lihleli naye uPro Mishamase uMthandeni igcogama elisha ligcinile ikhiphile ke izingoma zakhe ke ngalo ke usuku le 10 December namuhla ke kanike abaningi enkundleni zokuxhumana balokhu bencume njalo ialbum yegcogama elisha kodwa namuhla ake ngikufake nje kwiSkhova FM lapho asikhona uMthandeni Skhova FM siyabenyanya uzwe bonke laba abanyanyiswayo ake uzwe umlaleli
Phinde sihlangane ngokuzayo.